town. Hope record from Gisenyi. Twajipanga sote. Sikiliza.
Kama nimekosa nasema samahani baby girl. Yeah, I feel alright. DJ Be Strong, Nelly Kent.